ishira hamwe y'umupira w'amaguru mu Burundi FFB duhimiriza abarongo ibibuga bose ahabera inkino z'umupira w'amaguru yuko bateweza gukurikiza impanuro n'ingingo zishikizwa n'ubushikanganji bw'amagara y'abantu. Mwabonye yuko mu kwinjira bose ngaha bose bategerezwa gukaraba bagakaraba bakoresheje isabune umuti witwa wica coronavirus wa chlore ugira kabina. Mwabonye yuko tubaza kubapima dukoresheje kajya kuma gapima ubushuhe dusanze hari umuntu ashushe cya tumurungika ku bitaro bakamenya ingene bamufasha. Dusaba rero yuko abarongoye ibibuga bose mu Burundi abera umupira w'amaguru inkino z'umupira w'amaguru bafate nkankama tugwanye iki kiza cya coronavirus kubera urabona yuko ku kibuga hari abantu benshi. Kuvuga rero yuko dutegereza gukurikiza ingingo zose ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buba bwatanze uko bazogenda batubwira niko tuzogenda duhimiriza abenegihugu ingingo zindi uko leta izozifata. Murakoze.